O seng hatsatsi lechaba. Ke tsoha ke thola melaetsa ya kana. Your flight ticket is ready. The people are waiting in the end. Tsa qala tsa thoha dikeledi. Ka wakotse ka mangwele. Ka re tanki mabaledi. Melaetsa ona e sale ke o lebeletse.
Heart and hither to music.